bamwe mu banyagihugu mu ntara z'uburaruko bw'igihugu cy'u Burundi arizo Kirundo, Ngozi ndetse n'intara ya Muyinga bemeza ko amazi ari ingirakamaro ku magara yabo kuva baronse amazi meza yo mu mabomba biciye mu mugambi wa leta wo gukwiragiza amazi meza mu ntara zo hagati mu gihugu ariwo Ahmed bamenyesha ko ibyo byagabanije ingendo ndende bahora bafata baja kuvoma mu myonga aho mbere bavoma n'amazi mabi muri Gande Manuel wo ku mutumba wa Buye komine Mwumba yo mu ntara ya Ngozi aratwiganira ingene bari babayeho
kwa vuma burya byatugura yari amazi mabi ariko aho bayakoreye aho bayakoreye burya twararyohewe urabona batarayakura umuntu hari n'igihe n'umuntu yanayararo amazi ni intungabuzima mbere na mbere no kurya banze unywa amazi kuko amazi burya ni intungamubiri
Mbindi Karori wo ku mutumba gikwiye zone na komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga nawe agira ati
Zuraza amazi ni ikintu cya mbere mu buzima gituma tugira amagara meza burya umuntu iyo afise amagara meza no ku mubiri agasa neza twe tubona ko dufite inyungu ndende cyane go
Abasangwa butaka nabo nyine ngo ntibazigaye inyuma kabeza telefoni umukenyezi wo ku mutumba gikwiye komine Gasogwe yo mu ntara ya Muyinga aho twamusanze ariko aravoma aravyemeza
Nkamumbe bantu yabatwa bamwe bagenda batameze kubera twavoma kure cyane kuroga n'abana bacu boga kugira ntibagware indwara ivuye ku mwanda
urongo uyu mutumba wa Buye wo muri komine Mwumba yo mu ntara ya Ngozi rugo n'umugabo Joseph nawe nyine arashimangira akamaro k'amazi meza ku magara y'abarongoye berakanagira akabahamagarira kuyabungabunga kuko ari itunga rusangi
amazi muri make ku buzima bw'abantu ntihasubirizwa amazi noneho ubu tuvuga ko ari bwo buzima bw'abantu ni ukuvuga rero amazi arafasha muri byinshi mu byo bakora mu bijyanye n'ibyo gukinjika nk'imfungurwa mu bijyanye n'ibyo kuyihereza bakayasoma kugira ngo abafashe kwivuna akanyota arabafasha muri byinshi mu byo kugira isuku arabafasha no kugira ngo wanagomba barayavomereze no kubiterwa babateye nk'impande y'inzu ndetse n'ibindi no kuvuga amazi ntinasubizwa ku bintu byose Nico gituma rero dutera akamo abene gihugu bose kubungabunga amazi yaba arayo mu myonga yaba arayo ku mabombo amazi bakaraba ikintu cyose cyo yatose kaza cyo shobora kuyonona hanyuma mu kuyakingira tukagirira n'isuka wa
Kugandagije Imana Gervais umuyobozi w'ubuhinga mu kigo kijeje gukwiragiza amazi meza isuku n'isukura hagati mu gihugu mu mugambi Ahmed aremeza ko aho amazi meza yamaze gushikanwa indwara z'abana zitegwa no kunywa amazi mabi zagabanutse
aho twaciye twarabonye abana bahora bagwaye inzoka ubu no kuri biraboneka ko izo ndwara zo munda muri rusangi zagabanutse bivanye nuko bakoresha amazi meza
Naho biruko musitaneri wa komine Mwumba yo mu ntara ya Ngozi Manario Jeremy yemeza ko amazi meza atarakwira imitumba yose kandi ko hakiri abanyagihugu bakija kuvoma mu myonga bakagenda ibirometero birenga bibiri
imitumba yose nta mazi ifise bavoma ahantu mu mwonga ariko abene igihugu cyane cyane bashima arya amazi ababegereye hafi ko hariho imitumba myinshi ihanamye kugira bashobore kuronka amazi arinda kugenda urugendo rurerure. Rero imitumba yose sino kwemeza ko ifise amazi.
Twari ko uwo mutware uremeza kandi n'umuyobozi w'ubuhinga mu kigo Ahmed ahamenyesha ko hari ihangiro leta yihaye byo gushikana amazi meza mu mitumba yose gushika mu mwaka wa 2025.
Gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati ni mugambi wa leta aho mbere ubu hari ihangiro ryo gushikana amazi ku mitumba yose y'igihugu mu mwaka wa 2025 nibiburiburi umwene gihugu yoronka amazi ku metero 500 ntihagire umuntu uja kuvoma ku metero zirenga 500
kubura ubuhinga ibikoresho bizimvye ndetse n'uburyo budakwiye bituma abarundi bashika ku bice 30% bagifata ingendo ndende kugira baronka amazi yo kunywa ava mu myonga ndetse no mu mitumba ihindagurika ry'ibihe n'imiriro ya nyakanga navyo vyatumye amasoko ashika 500 kama ku 30% agize igihugu c'u Burundi